He poro tū I oti I runga I te rangi Mārie. No te atanei I whakarau I kā tuai a Ropata Paora me tōna whānau ki maunga kiekie ki te poro tū mo tētahi uepū pēnei I te whakakotahitanga o te ao engari mo te iwi Māori tonu. He whakaro tēnei kua puta I te wā e tāoro haere nei te māngai o te whakakotahitanga ara a James Anaya I Aotearoa.
Kei pō hehe no te whakakotahitanga o te ao, tēnei waka.
United Natives, ehoa, United Natives. United Natives of Aotearoa. Nā, huri noa, puta noa ki te ao.
He mea haukoti e Ropata terori ki tōna waka United Natives I tōna hiahia ki tētahi atu whakakotahitanga mō ngā kaitautoko I te tiriti, te whakaputanga me te mana motuhake. He oi pērā me te rori I haukotia hoki te poro tēhi e te waka.
Ki te kore au e nega I te waka, nā kā whānei mea o ne atu I te tikau mano tala. Engari, aroha tone ki tōku wā wane I te nōna te waka.
No one minds them protesting, please don't, and from what Auckland City Council says, they don't either. They just don't want people impeded, from being able to go about their business.
I takea mai te whakaaro mō tētahi whakakotahitanga Māori, I te taenga atu a Ropata ki Waitangi, ki te hui mō James Anaya, māngai o te whakakotahitanga o te ao.
E wero wero I te kaunihira me te kāwana, te super city, kāore mātou whakai ana ki te ki tō mātou taumata.
He nui kē atu hoki ngā wero e ai ki a Ropata, pēnei I te kawenata takutai moana a Nāhinara. He oi kāore I tāia te pēhea I konei, kāore anō tēnei waka ki a Rehitatia, mai anō I te tau 2000 mā whitu.
Ko te kē koutou te tango ngā pikitia, nā ko e te rataha nā ka neke he atu ki te taunga waka I rarura.
Kāore I roa I tuku a Ropata me tōna whānau ki ngā pirihimana, I karo rātau I tētahi whāina, te kau manotāra te nui. He oi hei tāna, kāore anō te whawhai mō tētahi whakakotahitanga Māori, kia mutu, ki Ngikiriona, te karere.